markii wax mar joognaabe baddi markii soo
baddu arkaa
baddi waatana amar abdeed
maasha mudane biyo fadhiya
baddi waa walaa
haa maana baddi
ina biyo fadhiya la ma ka wanta saarna
Welcome to Mogadishu, ladies and gentlemen. We have just landed at the Aden Abdul International Airport.